Kwa YouTube, boy na debi ayodi ni yo status na one ne da order. Kwa na kwa se boy no, o trend yo YouTube na me boy no na boy na kasi hamisa. Wadi yo, o wa koko mobi na masansi ham rubber. Mo kasi hamisa. Sika ma pali, sika Pablo ma pali ego ano mano.
Ebusha ma mema wa kwaba emba Ghana TV 1 so ensema HGO social media my Ghana mu ena me DB e ba besum woni nyina ye nim die sese ye trene e wo o my Ghana emu e fa no e ye police ni ba kwa last year akronfobi eto hye no so e wo bullying van ni mu a enam so e ma no to ananom e wo ensiedo ai nei ababe to jase san krofo no ono ankasa no yonkofo na police fo woni o mu e ye dwuma ni bi ene boss abra na ba kokura o ka ho anidin ene Rudolf no no kura de oben ne pa ni yonko no no a che so hye ni ma etutu ni do born se se ni wehu se owi ade die che se wanku na na che so baba bete ne to e ma no ho akire no na wa bra sa ensem ne bai ne sa Rudolf ye ono anka se ye no yonko e pen forecast em bi se so bi e be ye wa na efrontumem sa buo bi be ka wa na efrontumem nipo be ye ono ben pe obetimi aye na wa bra brante ye to na na e won se do no e ade se Rudolf yi e be kire o ye de to ni Facebook se egusu a edo e ye no yonko awe free mo e Emmanuel aha ya de so gusu a edo no je se won akoma mu de e Emmanuel kobi o sei odo ne papa papa na enei ensem a san ababa be top ontin e kire se sa Rudolf yi ne girlfriend ababa ontin e di audio bi e de aba je se osu e kire mu se ono ankasa de wabro ne boyfriend no etna ye no wan hu se ne boyfriend no e ni paboni na wan susu da such as e obetimi aye bibisa akopem se o ho ne ma ne yonko bi friend se onko hwe de ekwo so social media ne boyfriend no sorry a o post no chese ode ne eje no ho me na no na chese oye wudi ni oye kromfo ankasa police ni kromfo oye bia emene chese yato ne tuo ama no ato na nanom ebo ensie do se bebre na e na abaye yi e de to your job, so I'm a young queen. Name could tear sa odio ni be and brandy a bar. Sa posy for your moshassier and yen ne. A crumb for posy for now, or more as a shimmu will crop for a boy, my panel, or monso as shimmu no mu a dear wuno, or moshassier and yen ne, dear witch, the beer, made the better of young could tear a bayano odio ni embra.
I feel better than coming from him, Mr. Bayana, my friend, meeting him so, Mr. Ifi na manao for bisa anji kwa YouTube boy na debi ayodi ni yo status na one ne da order kwa na kwa se boy no o trend yo YouTube na edi na waye na mso minji ni to understand me dey picture na me no kwa se ni Pablo I'm at it's one na down for boy bi number ano one na ane one me fair boy no na boy na kasi hamisa wadi yo o wa koko mobi na masansi ham rubber. Never be brave, no matter the cash, and then you're back with any meal. I am your tie, and that then you've been in me, who are the men who create me, Mel Pablo. Mel who say, Mel, why do you want to be our own? Mel, no one. It's a Saturday, one of whom ran out, one is true to no sudden dread when the man is a woman. I think. What a shame, they say. Sit out, my pally. Sika Pablo ma pali ego ano mano. Omuntu mi niska no nti bizanza seska na Pablo na na no diska ne sabna sama. It's not the end of the day na funim.
Any audio I na monte so I ne Rudolf ne girlfriend no e de ababe to abonten a ochum se chese wen su sukra da one ne tena ye nso uso bi won ma ne suban bi e de di ma hu se ni pai gonye o ni pa boni ni anase bit sa ho se onu de wan hu bibi sa da wan hu kra da se ne boyfriend no obetumi e di ewuo a etesa na ebusuafo asensem wei e bai no nkofo dodo na na e ka se ei aposifo a yenim sɛ mo de mo bo ye ho ban no na mo aboa yen sɛ na be ya kro e kan pa bɔne fo ba ye so anka mo na ka e be so afra mu na sɛ mo kra mo de mo ho agyim e tututu o e gyegye sika de a e ne na kyese e hade sɛ ahom te ye pa na sɛ sɛ na we no ba ye no ganafo e ka no dodo na nyɛ ne ɛna kyɛsɛ ɛhyɛ ase 2016 ɛna no nso kyɛsɛ akɔmfo bi ɛkɔto ɛhyɛ yɛ bʋllion van bi so ana kyɛsɛ ɔmo ɛkɔ akɔgye mu sika kyɛsɛ sika ne kyɛsɛ sika mpo ɛnni mu ɛnni bʋllion van ne mu fi sɛ na afei na ɔmo ɛkɔ akɔfɛ sika no ɛno nso yɛkɔbɔ ɔmo etu a kyɛsɛ ɔmo yɔnko police ni baako ɔte mu ɔno nso epra yɛ paa kyɛsɛ driver ni a na ɔka saa bʋllion van ne mpo deɛ ɔmo ɛgye ne nkwa ɛde firi ne nsam koraa na saa ɛhwehwɛ mu no ɛkɔ awie yɛ na kyɛsɛ nkurɔfoɔ a ɔmo hyɛ ɔmo so no na ɔmo ɛyɛ mmiɛnsa apolisifoɔ mmienu ɛna na tem amu ni baako ɛka ho apolisifoɔ binom a ɔmo yɛ akorɔmfoɔ no ɔmo ɛhyɛ aseɛ no ɛnyɛ ne mepatwɔ me yɛnko ɛ ne nko tie saa nsɛm no nso ne ɛba a deɛ wɔakyerɛ bi a mede atoa wo so
So I'm a dancer. Said the Ufi, I see our church, even a year, sir, pepe, a year 2016. I guess the boss for me, Neda, a toss to a do Asia. Sabre, Pronemu, and a man kai at year four, and Yanaya, JB, Damqua, a do, a Mashebe, Jenna, which them, a Madisha, a Buaqua, no, your two, ni two, ten, a winny fee, a monotone, to an unworn seedo. Sabre, Pronemu, and a Sarah, who sent me see yet. Ewa donko krom. Na posti fo fi asia yen vifi mwenye na ako vye. Sena posti fo mye nu ene eche chile. Yeche lance kopra abro kwa kisi. Ene eche kopra Solomon Elvis Mensa. Na elipa mye nu yi a yeche wome. Ena samno ene aye kwa nabra sa. Nebra yeche a posti fo mye nu yi. Na time mwenye ba akun akangu. Ono so ye civilian. Eka hon, ye fene Danji Ma Muhammad. Ebra ye chi, apolisi fombi ye nui, ene Danji Ma Muhammad yi. Ene nkakanga kwa, enko koko ya muwa, apolisi kwe de trom, efi, omanyo onko apolisi kwa insem, ejane, eko ye. Na, omu jane kwa ye, ntime mufua, ewo onko kwa onene mpote mbo, mhumwa de mpa, eko chi apolisi fombi ye nui, ene lance kopra, abro kwa kisi, ene kopra, Solomon, Elvis Mensen, ene omu chie womu, ɛdɔ ɔmo ɛkɔ maa apolisifoɔ na 2016 bere ne mu ɛne yɛdɔ ɔmo kɔ gyina court a sɛ ɔmo atwane afiri apolisifoɔ nsɛm nti ɛberɛ a yɛdɔ ɔmo kɔ pie mu ɛwɔ court no ɛwɔ asantemantem dwa so no yɛkyaagye wɔm yɛdi kan koraa ɛsɛ apolisifoɔ akye mu na moa masan afa ɛkwan bɔne so atwane ɛde afi apolisifoɔ no nsɛm saa asɛm no deɛ sɛ wɔ a ankyɛ koraa ɛna court no ɛbu ayɛ ɛma yɛ sentence wɔ mu ɛtwe ɔmo aso sɛ obi ankɔ afiase mfinhyia enum nti lance kɔpra abrɔkwa kisi ɔkɔ mu mfinhyia enum kɔpra solomon elvis mensa ɛkɔ mu mfinhyia enum yɛwie ɛno no na afei afe ankasa ɛne yɛde ɔmo ba bʋllion van a ɔmo nam kwati kwan so ɛkɔgye tuo ɛsan ne ɔmo din wɔ nkrataa mu sɛ ɔmo de kɔ akɔpɔ ban ɛde kɔdii saa anyambra nsɛm no na sɛ wɔawerɛhosɛm a ne ɛwɔ mu paa ne sɛ bʋllion van a ɔmo kɔ atake yɛ no ne sika ani afei na na yɛkɔ akɔfɛ sika no ɛfiri bank ɛde akɔ bank foforɔ mu nti na ɔmo adwene sɛ sika no yɛakɔfa deda nti ɛberɛ a ɔmo totutuo ɛto kaa nyɔnko baako a ɛyɛ policeni a na ɔno nso ɛte kaa no bi ɛpirɛpirɛ mu ɔgyen no na sika biara nni kaa no mu nti ɔmo antumi anya sika biara na ɛno no yɛde ɔmo fii asantemantem ɛbɛpie mu ɛwɔ nkramantem a ɛyɛ court dada bi a na ɛwɔ mpona no hɔ a ɛnɛ yɛakuro si saa court no. Nti wei pictures ni bi a ɛwie ɛtwa gu ɛwɔ angel facebook wɔ n'ano hɔ a ɛnɛ yɛakuro si saa court no nti wei pictures ni bi a ɛwie ɛtwa gu ɛwɔ angel facebook live ɛne angel tv so a wobɛhu sɛ pictures ni bi ɛyɛ berɛ a yɛdɔm bɛpie mu ɛwɔ nkran court ha ɛyɛ court no a na ɛwɔ mpona no hɔ no yɛkyaagye wɔn wɔ mɛda ɛno na nkakrankakrankakra sesei ɛfi 2016 saa asɛm no ɛgu so ɛwɔ accra high court. Baby, ɛyɛ duru ni sɛ yɛgu so frɛfrɛ adansefoɔ ɛwɔ asɛm ni mu yɛfrɛ adansefoɔ bɛɛ ɛnan ɛwɔ asɛm ni mu nti sɛ wɔ a sɛ wohwɛ efi 2016 bɛtɔ te sɛ mmerɛ na yɛgu so frɛ adansefoɔ ɛwɔ asɛm ni mu a ɛne n'ano deɛ yɛ abɛbɔ mu yi a na yɛbu nkɔmpɔ ahwɛ yɛn akyi ahwɛ sɛ apolisifoɔ a efi aseɛ sɛ ɔmo tututuo abɔ bʋllion van mu ɛbrɛ bi ne fi aseɛ 2016 ɛna yɛbɛka sɛ wei ɛyɛ the hatest one a. Eba ya ɛte ntoma ma Ghana fo dodo na ayam shi wɔm sɛ ei na apolisifoɔ a mɔmɔ ban no wei na moyɛ anaa ane apolisifoɔ binom ɛyɛ saa deɛ no ɛyɛ 2016 a saa asɛm no ɛyɛni ɛgu so di akyerɛ pa asɛm no ɛgu so ɛwɔ accra high court a ɛnɛ ye fe adanse fo maako maako enan ewo mu ene se nanu ya afie twa mu ene afie ye rua mu ya aposi fo nan so ene mu akose sa juma we mu emu mienu ato anana no bonse edo ate se de mienu na ato anana no se de ne kan wa ye beka sa aposi fo ensia se ba mu ni baako enti se ba we ye ansema ya bwabo ano epese gana fo ehu se when your first time a positive for a positive for a bʋllion farm 102.9 2016 it is said you are proud that na 2016 dia no and na ekusu work out nti and na yefi eno dia ase it is a way when you say you kusu gwagwa no as time goes on no yes sini nyina ye be ye pie amaka na fo nyina emu ne ekoso
yo ama money adwuma mo waya dear enti abusuafo de yate ne na ase de bi no ma fe no ma te se bʋllion van na akromfo de tu kokko se wo mo kwa mu eji wo emusika bon krofo e wo mo yes police fo bi kra e bo ho ban tuo ye a police fo bi nim hu bie e bi ka ho kute tuo na AK-47 e de tu o ma yonku police ni a wo bo bʋllion van ne ho ban e tuo ku no ya ya dwene se ne ya na esie no esi ya che ti eno ho nkompo kakra ene ya bo ne da so de akire a ye hwe se emra no ebeka se na che wo ma ya che wo mo no ba bi asem na ko duro no ehi ne be fa wo ma madwane wo ma ye guso hwehwe wo mo ehi ne be kwa kosie ye da so a de akire
wei ene de ekoso ewo oman Ghana emu aposifo aye nim so mbebo ye ho ban nenso ebinum asa wo mu ataade a wo mu ankasa wo mu enye ni papapa nanso mu na mu edituo egbokro no no wo mu ehsase enye ne wo mu ehsase acha papapa acha si yeshishompo a aposifo a yache wo mu a wo mu egbokro no no wo mu eburu beye nsia 6 wo mu eburu kra ensema echegu e wo oman Ghana sesie yi e na medibi abrebu e misra o Ghana TV 1 esunie che se obe subscribe wa share na fe we ja comment e de ama me medin e de me na ama medase